I've been running with lightning feet. Na 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 na. Hear that thunder boom following me. Na 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 na. Baby got wild on these same streets. Na 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 na. But I'm still running, nobody catch me. Na 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 na. Yeah, move with it. Da 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 da. Sets me free.